Nithi niyenzani? Khuluma.
Hayi wena mfowethu, hayi hayi. Eh kahle kahle thina singama contractor la, so kwenza i-maintenance.
Oh contractor. Maintenance wenjani? Ngalesikhathi.
Phela bhuti angithi ugesi awusetshenziswa kakhulu ebusuku nakhona sifuna iy'ngane zilibe ziyaluza lashawa ogesi
ngabe
sisebenza kahle sisebenza manje ebusuku